Turasubiye kubana namwe mudukurikiramo mu bice bitandukanye by'isi. Reka dutangurire ku bari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Turabahaye kaze n'umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa mbere muri uyu mugoroba. Turi ku itariki ya 19 ukwezi kwa kabiri 2024. N'umwanya rero wayagezweho, tubahaye umwo kaza umwo bamuherereye hose uko duhejeje kwatomura. Tubatoreza inkuru zivugwa muri politike, hagati gakazi na muntu, ubutungane, inkuru zivugwa mu bice bitandukanye mu Burundi, bivugwa mu bategetsi batandukanye, bikorwa nabo, ibyo batangaza, ingingo n'amatangazo, inkuru ziba zaragegejwe, bivugwa ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Aho hose dushikayo kugira ngo tubategurire inkuru nyinshi kandi zitomoye neza azukuri. N'umwanya rero wayagezweho mu bimenyesha makuru, ariko harandikwa inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa ya mbere ni akamaramaza. Rose ngenda ku Mana avuga ko Gerace Ndabirabe ari mu banyuruje amafaranga ari yagenewe kurwanya ikiza cya COVID-19. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Udase Niyonzima n'umushikiranganji we akavuga ko miliyaridi zitatu z'amafaranga y'amarundi atazi irengero ryayo. N'ubundi bishimikiye kuri iyo nkuru yo kuba amafaranga yari kurwanya ikiza cya COVID-19 yaranyurujwe. Ibyo nabyo turaza kubigaruka ko ntimuze gucigwa n'amajambo rero yashikirije imbere y'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerace Ndabirabe, nawe ariko arashirwa mu majwi yo kuba yarivye kuri ayo mafaranga yo kurwanya ikiza cya COVID-19. Iyo nkuru nituyiheza turabwira ko Frederic Bavugenyumvira yatangaje ko mabi leta ya Tanzania iri gukorera impunzi z'Abarundi ateye ubwoba, agatera akamo ibisata bitandukanye ndetse n'abantu benshi bajejwe gutabara impunzi. Imakamba hari abigeme batatu bakiri bato basambarijwe mu kiringo kidashika ukwezi. Navyo turaza kubigaruka ko nkuko bagejeje mu buryo bw'impfunyapfunya. Jona kuri subscribe canke sabone niba utari wavyo nako. Tutangude kuri iyi nkuru yo mu nama nshingamateka. Rero nsengenda ku Mana avuga ko Gerace Ndabirabe ari mu banyuruje amafaranga yari yahagenewe kurwanya kiza COVID-19. Uwo yahoze arongoye inama nshingamateka y'u Burundi rero nsengenda ku Mana akavuga ko biteye isoni kumva umukuru w'inama nshingamateka Gerace Ndabirabe hamwe n'umushikiranganji w'ikigega cya leta bifatira mu gahanga bashinga amateka bari kubaza irengero ry'amafaranga yari yagenewe kurwanya ikiza cya COVID-19. Hama Gerace Ndabirabe agashigikira urongoye ikigega cya leta akamukingira ikibango ntakurikiranwe, vyerekana ko bayasangiye. Nyuma yaho Dase Niyonzima arongoye ikigega cya leta avugiye kuri uyu wa kane k'amafaranga arenga miliyari zitatu z'amafaranga y'amarundi tazi irengero ryayo, hama kagira ko asaba abashinga amateka ko birekera aho kuko atazi ayo mafaranga yazimiriye. Kubwo inkuru dukesha ya Radio RP ijwi ry'abanyagihugu, rero nsengenda ku Mana wavuga ati birababaje kubona abashinga amateka bari kurondera umuco wo kwizimira ry'amafaranga, hama umukuru w'inama nshinga amateka agaca birekera ngaho kandi atamuco utanzwe. Aho ayo mafaranga yakoze mu kubaka amabarabara meza hakubakwa uburaro bwiza, ariko ahera mu mfuko y'akarwi k'abantu badashira inyungu imbere z'abenegihugu. Ikibabaje ubu nuko abashinga amateka bakurikirana inyungu zabo gusa, narirya hariho ibwirizwa rivuga ko bagukuye canke bakwirukanye mu bugambwe canke ukikurayo kubera uteme ivyo bariko barakora ucutakaza ikibanza c'ubushinga amateka. Kindi nuko inzara n'ubukene bituma abashinga amateka baba baseniryo. Abashinga amateka bari bakwiye kwibutsa ko aho bari bahari kubera abanyagihugu babashizeho bakabakorera ibibateza imbere aho guhonyora amatungo ya leta. Udase Niyonzima rero we yavuze ko izo miliyaridi zitatu z'amafaranga y'amarundi atazi irengero ryayo. Umushikiranganji rero arongoye ikigega cya leta kuwa kane igihe ariko arishura ku bibazo by'amashinga amateka. Bariko bamubaza ku vyerekeye amafaranga yasigaye uko yakoze, yasabye inama nshinga amateka ko ivyerekeye amafaranga atazwi ico yakoreshejwe mu vyihoza, iyo suzumwa rikagarukiraho kuko atansiguro yayo ashobora kuronka. Ku bw'inkuru iyo RPA ijwi ry'abanyagihugu rero yatangaje, Udase Niyonzima yagize ati hari impapuro tudashobora kuronka ubu nyene twarihiye ko kandi sinokwemera ko zigiye kuboneka vuba. Rero mbona ko nk'uko benshi mwagiye mubisaba mbona ko iri suzumwa ryo garukirizwa ngaha kuko code de compte nta kintu twayenyegeje gusa ico no bamenyesha tugiye gukora neza kurushiriza uburyo bwo kwinjiza ibintu mu mpapuro bikabikwa neza ariko mukuru w'inama nshinga amateka muvyemeye risuzumwa tuzokwemeza ko amafaranga yaragerewe kurwanya kiza COVID-19 yakoreshejwe neza Abashinga amateka benshi barasabye guco kwirengera ry'ayo mafaranga ariko umukuru w'inama nshinga amateka nk'uko twabibwiye havuye afata umwanzuro yemeza ko amafaranga yaragenewe kurwanya COVID-19 yakoreshejwe neza ahubwo gashimira mu rwego rujejwe gutunganya ayo mafaranga ko wakoze neza kiraze ndabirabe yagize ati ico twokora gusa nuko twoshima ko Imana yabafashije igikorwa bakagikora tabundi buhinga bavurwa ngo bigishijwe kuko nababyize cyane mu bihugu bya Burayi bananiwe ariko twebwe twakoresheje ubwenge cimeza kandi bigenda neza aha rero ku makosa yoba yarahabaye nk'uko bashikiranganja bivuze birasanzwe nihagire abibaza ko ari ubunyonyezi ubwo bwarabaye abategetsi bamwe bamwe rero ngo barakwiye no gukorera igihugu neza bagashyira imbere inyungu z'abanyagihugu babatoye nigenjiro mu gihugu hama havuzwe ubunyonyezi mu bisata bitandukanye ariko bene kubikora ntibakurikiranwe n'ubutungane leta ngira kwiye guhagurukira abanyonora amafaranga y'igihugu bakabogozwa kuko bitanga ishusho mbi ku gihugu Tubandanya kubyashikirijwe na Frederic bamvuga inyumvira avuga ko amabi leta ya Tanzania iri gukorera impunzi z'abanyagihugu ateye ubwoba leta ya Tanzania rero ikaba aherutse kumenyesha impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rutakozi hawe ikiringo kitarenga ukwezi bagitugutuko bose bategerezwa kuba basubijwe mu Burundi leta ya Tanzania ikaba yaramenyesheje ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi ni HCR n'ayandi mashyirahamwe bisanzwe bifashanya na HCR ko gushika mu kwezi kwa cumi amashure amashengero n'amavuriro biri mu nkambi ya Nduta bitegerezwa kuba byugabwe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu abafashanije na HCR nibo bagiye gushira mu ngiro ico gikorwa ni nyuma yaho rero umukuru w'ingabo z'igihugu cya Tanzania General Jacob John Mukunda avuze ko abo barundi baza guhungabanya umutekano w'igihugu bikavurwa ko n'izindi nkambi nazo zizoshikirwa muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi muri Tanzania Frederic bamvuga inyumvira akavuga ko leta ya Tanzania yari guhonyanga amategeko mpuzamakuru agenga impunzi bigira nkana kubera ubucuti buri hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu cya Tanzania ku bw'inkuru dukesha radio inzamba gatebe kawe Frederic bamvuga inyumvira agira ati nta gihugu na kimwe turumva gishobora kwirukana impunzi uretse Tanzania none izo mpunzi ziri muri Tanzania ntizisa n'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu ni kuko ari impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zituzwa gusa ni ikibazo umuntu yobaza ndetse yitonze leta ya Tanzania kuko nari nasabye ko nja kuraba ambasaderi wa Tanzania tuganire kuri iki kibazo ariko nta nyishu bampaye rero barundi bariko bararenganywa nagira nibutse leta ya Tanzania ko abo bantu ari abantu nk'abatanzania ari abantu nk'abandi bose ku isi bafise uburenganzira bwo ku isi ubu rero babujijwe kudandaza utuntu twababeshaho kubera ko imfashanyo baguma bayigabanya mbere araho bicwa abandi bagafungwa abandi bagakorerwa ibyamfura mbere tukaba rero tugiye kuvugana n'abatwara HCR Geneve tubamenyeshe ico kibazo tubibutse ko amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi avuga ko ata mpunzi yemerewe gutahukanwa ku nguvu yonyine itabyishakiye leta ya Tanzania hamwe yokora iryo kosa yobayeho nyanza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi leta y'u Burundi nayo rero ikaba ikwiye kuraba neza ntirwe mu uwo mutego utahukane abarundi bari mu nkambi ta ku nguvu mu gihe bavuga ko umutekano wabo udakingiwe neza hari hakwiye kuba ubwumvikane hagati ya leta ya Tanzania HCR n'u Burundi bagatahukana abarundi bumva babishaka ariko ntihakore inguvu Tubandanirize ku nkuru ivugwa mu ntara ya Makamba aho abigeme batatu bakiri bato barasambanijwe mu kiringo kidashiga ukwezi ku bw'amasoko yo mu butungane abigeme batatu bakiri bato barasambanijwe mu kiringo kidashika n'ukwezi mu ntambara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi babiri kuri batatu rero bakoze ubwo bubisha barahagaritswe baracirwa na sentare y'intara ya Makamba gufungwa uwo guherayo byabaye vuba rero bikaba byabaye kuri Miracle Ndayikeza w'imyaka 19 aturuka ku mutumba Gikuzi muri komine Vugizo yagirizwa gusambanya umwana w'umwigeme w'imyaka 3 n'amezi 6 kubwe babibonye. Yaburanye yemera icaha mu rubanza rw'ikibiriraho ku wa 13 Ruhuma. Icyareho cy'umushyikiriza manza wa Repubulika yamwagirije ko yafashe ku nguvu umwana umwigeme ku wa 31 Nzeri guheze ntiyakanyerera ibyo yagirizwa. Inyuma y'umwiherero sentare yaciriye Miracle Ndayikeza gufungwa ubuzima bwe bwose kwa ku burenganzira bwo kwitwa umunyagihugu no kwerekanwa ku mugaragaro. Niko rero byamenyeshejwe bimwe mu masoko yari muri sentare nkuru y'intara umunsi w'urwo rubanza. Amande y'ico gihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose gategerezwa kuri miliyoni 5 z'amarundi nk'indishi y'akababaro ku muryango wabuze ibice 4%. Zayo mahera navyo bikazuja mu kigega ca leta. Tarishe hayo mafaranga amatungo yiwe yose azofatwa agurishwe icamunara. Ubundi ni Pacifique Nimpage na umupolisi wo muri komisariya y'igipolisi ca komine Kibago yaciriye umunyororo wo guherayo no kwaka uburenganzira bwose bwo kwitwa umunyagihugu kuko yashurashuje umwana w'umwigeme w'imyaka 6. Pacifique Nimpage yashengejwe mu rubanza rw'ikibiriraho. Umupolisi rero akaba yarahakanye ibyo yagirizwa nubwo hariho urupapuro rwatanzwe n'ivuriro ritoya rya Bukeye muri iyo komine rya Kibago rwerekana ko umwana n'umwigeme yasambanijwe. Iryo vuriro ritoya rya Bukeye ryari ryatanze kandi ku butungane urupapuro rwerekana ko Pacifique Nimpage agenda na indwara yandukira iciye mu gihimba cironoka. Amande y'ivyo bihano yaciriwe uwo yagiriwe n'ico caha ategerezwa kandi gutanga miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi azohabwa Francine Kwizera muvyeyi w'uwo mwana w'umwigeme. Kazoya kandi ibice 4 vy'iyo ndishi azoshira mu kigega ca leta. Atarishi hayo mafaranga yose amatungo yiwe yose azofatwa kurishwe icamunara. Imirima 2 y'ibigori yegukira uwo mupolisi iri ku mutumba Bukeye na Jimbi rahawe umuvyeyi w'uwo mwana w'umwigeme. Amafaranga yari mu bubiko bwa banki bw'uwo mupolisi akaba yarahawe uwo muvyeyi kugira ngo avuze uwo mwana wiwe. Tubamenyeshe ko ico caha cakozwe ku wa 27/0 guheze ku mutumba Bukeye wa komine Kibago. Umwe mu banonosoye ivy'ubuvuzi yabwiye umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi dukeshiye muri uku hakiri kare kugira ngo biboneke ko uwo mwana w'umwigeme yuba yarandujwe kandi ko hari kurindira amezi 3 nyuma y'ibyabaye. Amasoko mu gipolisi Makamba akavuga ko hari uwugira 3 yasambanijwe ku nguvu ariko badatanze inyishu nyinshi canke insiguro nyinshi kuri we muri uwo mwanya. Banwanyi ba Hose News turabakengurukiye cyane muri uyu mugoroba. Tubizeze ko turaza kubandanya kubagezaho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Ubu tuvugana abashika ku 600,200 bariko barakurikira inkuru tubagezaho. Ndabasaba rero kugira ngo namwe nimucikwe niba utarafyonda kuri subscribe fyonda ko nufyonda ko ucuronga amakuru yacu uri mu ba mbere. Bari bahezagire mugire umugoroba mwiza turasubira ku bantu.